Wengenza kwethu nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kanye nomsizi aka inkosi uArt. Uma uqala kule channel qinisekisa ukuthi ugcinise subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Indaba ke thinta abantu abaningi ngenkundla zokuxhumana bavele phambili noma ke bavele enkantolo yemantshi kwamsana basola babili abaneminyango 34 obudala ngamacala okubulala nokudona imoto kwaNongoma. Kuthiwa ke lapha bavinjwe amaphoyisa omkhandlu waseKing Cetshwayo ngemva kokulunywa indlebe nabasola abahamba ke ngemoto eyebiwe. Kuthiwa ke baduna imoto umnikazi bambulala bamngcwaba ke kwaNongoma ngaphambi kokubalekela belibangise ematubatuba. Kanti abantu baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi ke kwaze kwanzima ke okwenzeka kuleya ndawo. Nangomunye uthi ke noma ke bese bulewalani umuntu ke oma sebemthatheleke imoto. Wenganza kwethu ufisa ukuthi ngizuvu lakho nomona ukuthi wena ucabanganike kalolu daba, hlala pha comment section wakho, ugcine subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo yona ke le channel.